kutenda makatanda pira nekuzika hawanda kuchiribona pamakoti ndiriso kungekama kumiminge chetira panaplora
Give him the next tune now.